card for a parking problem.
Jeruslema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jeruslema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yaoyami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Yaoyami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Jeruslema.